so light yagiye mu menshi makuru kuri arondere 6 ahubwo 6 wewe ibana nawe ntuyirondera sivyo ati kubereke so light ni mu DJ azi kuvuza umuziki neza cyane ni mu DJ wazi kituma nabikubwiye kuba ari muri ari mu DJ ntacaba umuntu abaza abaririmbyi nakubwiye ati nazonkurikirana ni impanuro ngoma ndamuwe nk'umuntu amuruta ko naho uba mu myaka ndamuruta naho uba mu myaka y'akazi ndamuruta so ikintu akwiye gukora ni uko je na mwana n'umwe mfise keretse abo batambwiye agatabi nta muntu n'umwe atakanwa canke oya kuko sijeje nyene n'uba ndakanwa kuko je na mwana n'umwe mfise keretse abo batambwiye turaba Pentecote nukuri nta matora y'inzoga amaze kubaho ariko gusa icyo nokubwira je ndanwa
Yesereka ndabaramutse mwebwe mwese mudukurikirana ku rubuga rwa Sunny Stars TV turazi ko mudukurikirana muri mu mpande zose zizi abadukurikirana bari mu mpande za Europe reka ndababwira ati much respect abadukurikirana muri za South Africa za Tanzania za Uganda za Rwanda reka ndababwira ko ndabakunda cyane kubera ko vyukuri turabona ko tudatamba twirorera neze na neza nkuko mwabibonye kuri seti za kamera turi kumwe n'umwe mu batumye kabisa umuziki w'igitega ndetse n'umuziki kabisa wa Price 257 music industry umenyekana hijya no hino nawe se ubundi kumbure amukirindi bavuga ati iyo umuntu yidondoye kuko niwe abaye yizi neza kumbure usanga bifite akarusho ntangere imbere y'uko ndamwibariza ibica nk'ibiri yareka kumbure abanza twidondore hama tubanda nyine kiyago ci cacu aba bita bande bro
je banyita niyo nkuru nowa ku mazina abavyeyi bampaye hama amazina y'umwuga nitwa ni menshi banyita Bishop Busombe Bushambara Bunoti Bishop Gafaranga nkaba nkorera isamirizi na televiziyo yitwa Humuriza FM canke Humuriza TV mu gisagara cya Gitega
mavuze ati je banyita amazina menshi ariko amazina y'abavyeyi banyita Noah ariko ushobora kunyita Busombe Bushambara n'andi agiye atandukanye n'izina neza ayo mazina yose yavuye kuki canke yamutse kuki
jewe famiye yanje ni famiye kijijwe turaba Pentecote hama kubera umurimo nakora kuva kera imbere yuko mba n'umumesha makuru nararirimba rero nkaririmba indirimbo z'Imana n'izisanzwe z'urukundo bisanzwe ariko munyu wabaza gufata ingingo yuko mu muryango kuko babona yuko ndabimerita bavuga ati reka tumwite pasteur ariko rero wanse pasteur hacaza uwundi muntu mu muryango wacu witwa Restoration of Hope yitwa pasteur vyukuri rero iyo umuvyeyi wacu yitwa Honda aduhamagaye tukitabira rimwe bica biramugura cafata decision yuko yodutandukanya niba aciye afata iryo zina ryitwa Bishop avuga ati wewe witwa pasteur ujyana we Noah yitwa Bishop hama Bushambara Bunoti ayo n'amazina y'akazi ego
kumbure mwaze kuvyumva ko mushobora kumwita uko mushatse mukamwita Bishop canke Bushambara canke Gafaranga n'andi mazina kumbura giye atandukanye ndamwise umuregend umurijendari sinaba nihenze na cyane cyane mu gisata cya entertainment ni mu journalist yatangwe kabisa rafiste igihe kinini ariko arakora ariko atuma abaririmbyi canke abakora utugenegene bashika aha canke hari Bishop wewe neza na neza wiyumvisemo gute ko ibintu bya entertainment kumbure washobora kubimenyekanisha canke kubishikana ahandi ha
je mu 2011 niyo narangiza amashuri
ya seconde
ego ndangiza amashuri ku ishuri ry'Ibujumbura rya Pentecote nakubwiye ko ndi mu Pentecote
so Bishop canke Gafaranga canke Bushambara rigeze gupotera kabisa turamara ikiringo kitari gite tutakubona mu gisagara cha Gitega wari wagiye he wari mu biki
jewe naratakaye natakaye reka nshimire cyane umuyobozi mukuru wi radio na television humuriza yarangomwe nkuko yamabigirira abandi ba Colombe yabarungitse muri Tanzania jariko nije nabaye imfura yo gusohoka muri humuriza andungika mu Buganda ahantu bita Imbarara nari ngiye kwiga ibintu byo kumenyesha makuru reka ndabivuge mu kirimi cy'ikinofunofu nari ngiye kwiga ibintu byitwa animation sur l'antenne ego nico gituma namaze igihe kinini yamutambona ego
bavuga ko igituma Bishop afise ijwi ryiza ariko akora ikiganiro kumbure byo biterwa na gatabi anwa bijya bakuvuga ko byo bari
agatabi nta muntu numwe atakanwa canke oya kuko sijeje nyene no bandakanwa kuko mvuze ngo sindakanwa hari giye usanga nibeshesha nkarukuri ariko kimwe kintu nokubwira umuntu wese anwitabi nibisigura yuko agirizwe igiza ahubwo igizwe igiza ningabirano
Bishop wowe bavuga ko woba ufise umuti kumbure w'abakobwa ngo nta mukobwa numwe mu gisagara cha Gitega atiyumvamo Bishop urumva iyo jambo ndakubwiye ngo nta mukobwa numwe mu gisagara cha Gitega atakwiyumvamo ujya muti wabo ufise cyanke barakubeshera
mbo ofete nyakuba mwensha makuru jewe nta muti mfise
ni misteriwa
nta misteri genda nabatera ahubwo ngira ngo ni gikundire cha nk'amaraso ntavyo nzi kuko je uretse n'abakobwa bankunda nawe ngira uranzi tutanze kuja mu mwuga canke kuva kera tutaratangura uwo mwuga jewe abantu bose barankunda yaba abahungu canke abakobwa ariko Dieu merci abakobwa kuba bankunda ishije ni ikintu gikomeye cyane ego
neza na neza ufise abana bangahe nyimbo bibuka
je na mwana numwe fise keretse abo batambwiye
Ese tubandanije ikiganiro kumbure mwa mu ntango nababwiye ko ndi kumwe n'umunyamakuru umumenyesha makuru kabisa afise abifisemo mu burambe amaze gukora ibintu bigiye bitandukanye kumbure amaze guteza imbere abaririmbyi abacanke bari Bishop buri muririmbyi abafise umuntu ye expert akavuga ati ndashaka kuba nkanaka we nuwahe munyamakuru kumbure uvuga ati nukuri naka ukuntu abikora ndumva ko kabisa bikora neza nuwa
James abantu babiri umuntu wa mbere yarantangiye yantanguriye mu kazi abantu yinspira ko n'abantu babiri umuntu wa mbere yitwa Christian Xavier akora kuri radio Isanganiro n'umuntu yanamfashije muri kariyeri yo kuririmba umurundi muntu wa kabiri nemera ndamuruta imyaka y'akazi ariko arabishoboye yitwa Evode Nimunze bamutazira Jessing promoter akorera kuri Star FM ego mu ntara ya Gitega nabo bantu gusa abandi bose ndabumviriza ko sino binyesibirako ego
ubujyanye nivyo nivyo kuri ko mu gisagara cha Gitega otori nimero ya mbere mu bantu banywa inzoga nyinshi
nukuri nta matora y'abanywa inzoga amaze kubaho ariko gusa icyo nokubwira je ndanwa sino biharira niwe karakurikirana iki kiganiro akazongomwa azompamagare
ndamugurire rimwe
oya ndamunwere
umuririmbye kugira ngo umukorere umuti cyangwa umushikana cyangwa hari umusaba nga
je na amafaranga saba kuko akazi k'ubumenyesha makuru mu gifaransa kungenye bavyita na kazi bakita ni métier iri professionnel
Bishop nuwahe mumenyesha makuru kumbura uvuga ati ujya mumenyesha makuru naho ageze ha cyangwa hari yagiye mu bintu atazi cyangwa atamerita ni nkane
so light yagiye mu mumenyesha makuru kuri rondere 6 ahubwo 6 wewe ibana nawe ntuyirondera sivyo ati kubera iki so light ni mu DJ azi kuvuza umuziki neza cyane ni mu DJ wazi kituma nabikubwiye kuba ari mu DJ ntacaba umuntu abaza abaririmbyi ati kubera iki umviriza nakubwiye ati nazonkurikirana ni impanuro ngo mba ndamuwe nk'umuntu amuruta ko naho ba mu myaka ndamuruta naho ba mu myaka y'akazi ndamuruta so ikinakwiye gukora nuko
Sanitas.